bagifata nk'icyayi barashobora giteka nk'icyayi bamaze kukirima barasoroma ayo mababi ya artemisia bakayanikira baje kuyanikira bagaca bayavungavunga bagashobora kuyakoresha nk'amayani y'icyayi ayo mayani y'icyayi rero ni ushira mazi abize amazi akibira ahezeje kubira ugaca umimina ukanwa urashobora kandi no gushira mu mazi ukabiza byose amazi bikabirana ntacyo bitwara kandi artemisia sigitegwa gitinya izuba kirashobora uhejeje kugisoroma urashobora no kucanikira kuzuba hanyuma ugaca nk'amasaha 12 ugaca ushira ahantu hari izuba nk'intoyi ni kuvuga yuko ama molecule ari muri artemisia arinda icyuma izuba kandi ritonona umuti uri muri iyo artemisia barashobora kubiba imbuto za artemisia icyo gitegwa cyonyine kiritangira imbuto zacu ziri ziratanga imbuto zacu urashobora kubiba mugabo kubera kubiba biteba ubu unyi dushaka kuzokwiza mu Burundi hose utugemwe twa artemisia utugemwe twa artemisia nizo nico tuzotanga mu Burundi hanyuma utwo tugemwe umuhira umuntu arashobora kwikuriraho agashami agaca gashira mu aho ateye hamwe araharura intambwe no kuvuga santimetero 50 cyangwa 60 ugaca utera iyindi kubera irasho aho yakunze iragwira igasagarara